Ungone bafethele inkinga yini manje. Ho, ayintshana ngapha sekumele niqhasana namaphoyisa. Ebufethe nivule lana, funani lana. Senzo. 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 Sense. Sense.